Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kwi-channel kama kupastor uNingi. Ngiyathemba lokho na uyaphila. Khulukhuleke kulonde ekubusise evule iminyango yempumelelo. Sibeke udaba lamaphupho. Kafushane la uGC ndithi ngicela ukubuza pastor ephupho obona kwinyanga muni. Ikhanyisa. So singakusho la inyanga ingasho into eyiningi. Kuncika lokuthi uyibona injani kwenzakalani kuyo ngaleso sikhathi. Kodwa ke asesithi nje uma uphupha ubona inyanga lolu phawu oluhle kakhulu ngoba ke lalo vame ke ukuchaza inhlanhla, lingachaza ithemba lempilo engcono nanokuthi mhlawumbe usuke uzophumelela ungazelele futhi mhlawumbe ungasuthole uthando, ukwaneliseka kanye nenjabulo empilweni. Yabo. Okwesibili esingakubalula ukuthi uma uphupha ubona inyanga egcwele uphawu lo lesikhathi esiningi oluhle ngoba ke la luvame ukubika ukuthi lindele injabulo ephelele, lindele uthando lomnene, lindele ukuthola umlingano oqotho nomshado onokuthula mhlawumbe kanye nokugculiseka uma ukuthi awukashadi njengamanje. Owesithathu singakusho ukuthi uma uphupha ubona mhlawumbe inyanga ewucwezu lolu kuphawu esikhathi esiningi oluvame ukuthi kube lube yiseqayiso. So esenjabulo engaphelele ozoba nayo nokuthi mhlawumbe usazodonsa kanzima kepha ke kudingeka ubekezele ngoba uzophumelela ngokuhamba kwesikhathi. Singasho futhi okwesine impela ukuthi uma kwenzeka ke mhlawumbe usephupha la ubona inyanga iguquka iba mnyama lolu phawu olubi noluseqayiso olusho ukuthi lindele izinguquko ezimbi, lindela inhlupheko, ubuphofu nobunzima obuzayo empilweni yakho. Kepha kuma uphupha mhlawumbe ubona inyanga mhlawumbe ubona inyanga eyiningi noma ke ubona inyanga ezingaphezulu kweyodwa, kwesinye isikhathi kwabanye kuyaba kuhle kodwa kwabanye futhi kuyaba kubi. Kusuke kusho mhlawumbe ibhadi, siwe kusho mhlawumbe ishwa, siwe kusho mhlawumbe ukudumala ngahlabe nako noma ukuphoxeka okuzayo nokuba mhlawumbe nezikhathi ezisuke ziza ezinokungaqiniseki. Usho ukuthi ungenze kube nezikhathi ezizayo empilweni zokungaqiniseki. Kepha ke uma kwenzeka futhi uphupha la ubona mhlawumbe inyanga izungezwe izinkanyezi, uphawu luhle kakhulu ngoba ke la luvame ukuthi luchaze ukuthi hayi bo, ungase wena ube umuntu ocebayo, ungase ube umuntu osimamayo, ungase ube umuntu owaziwayo noma ungahle ube umuntu odumayo aphinde ahlonishwe kakhulu emkhakheni wakho. Yabo. Siphetha ngakho ukuthi kuyenzeka futhi uma uphupha la inyanga mhlawumbe ishintshe imibala futhi iba mhle kakhulu, kube uphawu olusuke lichaza la isiphiwo sikamoya. Kusho ukuthi uphawu lungaphushwa abantu abanesiphiwo sikamoya noma uPaul ngavela kumuntu onesiphiwo sikamoya. Lo mchazele nalokuthi mhlawumbe kunamathubu lo muntu loyo ngelinye ilanga amandla kamoya ngaphakama kuyena egcine engumpholo, engumbholofidi noma ngumprofethi noma ewumelaphi isikhathi esizayo. Kungaphinde kuchaze nalokuthi mhlawumbe ekulandeleni lolo bizo lolo lukamoya ungagcina uthola ukuhlonishwa nokuqhakanjiswa kwegalelo lakho. Uyabona? Esikhathini esizayo. Siyama kakhulu uNkulunkuleka kulonde, uNkulunkuleka kubusise. Ungakhohlwa ukuthi subscribe kakhulu kakhulu kubalekele ngana kwethu ngaphezu kokusubscribe, ngaphezu kwakonke okunye ukuthi ulike le video umqedwe uyibuka. Lokho kubalekele kakhulu umnikelo omkhulu. uNkulunkuleka kulonde kusapressa-ke lapha notification bell wenzele ukuthi masifake i-video ukwazi ukuthola nawe ama-update ngokushesha. May God bless you.